banyakuba wa naserukiye mutumba wa kuzinda banyakuba wa naserukiye lekomi bene gihugu umwe wese mucubahira imana yamuhaye ndabaramukije namahoro murakomeye tukaba twashimye kuza ngaha ku muzinda nuko nawe uhahitiye akabikabishe hano nimbubu aramarame kandi ibyo tubasaba ko tugomba kwibera mu gihugu kizira ibigwanisho bikira umuriro hama twabazaniye ubuganuke ntibuburabe ikituzanye nihimiriza uwo bazi ko cyangwa agitunze atagifitiye uburenganzira ego murabona ko atavyo ukwezi umwaka ugahera ariko turazi ko bikiri mu bene gihugu hari ababihambiye ahantu hari ababibitse mu mazu sinzi ko bazi ko bazohamburura ari amahoro ariko murazi ko byirirwa biragandagura inganda Uburundi bumaze gutera umukono ku masezerano atandukanye niho bwiyumvira ushiraho uyu mugwi w'igihugu w'amahoro ujejwe kugwanigwirirana ry'ibigwanisho bito bito bicira umuriro ariyo senape mu gifaransa icyo gihe washyirwaho hari mu 2003 hari murazi ko intambara zari zigishushe imigwi imihari yari mu ishyamba itari bwasinye kufatanywe ikigwanisho agitunze atagifite uburenganzira hari amande ahera ku myaka 2 gushyika ku myaka 10 n'ihadabu y'amahera y'amarundi 100,000 gushyika ku miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi aya n'amategeko iyo abantu bagiye hamwe mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho bicira umuriro bahanishwa umunyororo wo guherayo nta muntu n'umwe afise uruhushya rwo gutunga ibigwanisho bito bito bicira umuriro kiretse abajejwe umutekano aba bapolisi bacu abasirikare n'umwenegihugu abifitiye uburenganzira bwa leta leta yaratanze uruhushya ugomba gutunga inkoho nagenda asaba uruhushya baramwereka ibipapuro azuzuriza azorondera azoyitunga mbwa aritumuha izikarashinikofe mubona ni inkoho yo kwikingira ikura y'urusoro rumwe ruvuyeyo usubira gushyiramo urundi ariko kugeza ubu nta n'umwe turabona aza kwiyandikisha arondere ibyo bipapuro kugira atunge inkoho izwi n'amategeko ejo tutuma duhimiriza tuziyambure uzoyifatane kuko tutuma duhimiriza genda ubisabe ntamuyitunge tuyigufatanye mwumvise amande muzocibwa hama banyamutsinda imana ibahezagire ndabona ko mbatekereje mbateza binara babyanditse n'ukuri nimubyandike gusa ariko mubigendere mutubanire n'abatanze imana ibahezagire murakoze